Vuka Udle sihlobo sami ngiyajabula kanti futhi ngisho ukuthi ngiyabonga ukuthi sewuvukile ukuthi sesingadla singwa sethu selosuku kwangathi uNkulunkulu angakubusisa akunakekele loyo uNkulunkulu lokhondwa ngidanyela lo wamlamlele emabhubesini kwangathi nawe abengabonakalisa umusa kuleso simo lokuso nawe akuphe kuphile emtimbeni uNkulunkulu akhanyise buso bakhe akwende ube nekuthula uNkulunkulu akuphe impumelelo kunqoba unqobe ngaye Kristu lokuthandzako singwa sethu selisuku sisithola ngekufunda kuSamuel wokuqala sahluko 17 verse 17 Jesse wakhuluma endvotsaneni yakhe Davide wathi thatha nansi imbasha lengemakilogram langaba lishumi kanye nedingwa letilishumi ugijime umikisele bomnakeno enkambu nalo ligama lengifisa libe ngumlayeto lo loud and clear lamhla ugijime ngeke ngathi ukuthi uNkulunkulu ukugijimisa ukubhekisaphi lamhla kepha ngiyathi ukuthi lokugijima kwakho kutaba nedirection uma ngabe kutawuba njengakuDavide yini leyanika idirection kuDavide kwekucala budlelwane nababa wakhe Jesse bekungibabe wakhe lithi Jesse wakhuluma endothaneni yakhe alisho ukuthi wakhuluma kuDavide nje kepha licale lithi bekuyindothana yakhe kusho ukuthi lo luhambo lwaqaliswa budlelwane kwangathi budlelwane lonabo naNkulunkulu bekungete kwaba budlelwane nje lobukwenda uve bumnanzi kepha kwangathi bekungaba budlelwane lobukunika iassignment lamuhla kwesibili sikubonako Davide uyatshelwa ukuthi akathathe ini kuthiwa akathathe imbasha nesikali siyashiwo kuthiwa akathathe tingwa letilishumi letino utithola kubaba wakhe iinstruction uyithola kubaba wakhe ake sende uNkulunkulu wethu abonakale aphila sende tindvo letingasukeli emicabangweni yethu leli langa Davide bekanemicabango neluhambo lwakhe kepha babu wakhe wafaka umcabango la ngetindvo labekafuna amendele tona nelinani laletindvo walithola kubaba wakhe wase babu wakhe sekalishilo sekatishito letindvo wathi gijima kwangathi beungenda tindvo ngendlela leyehlukile kulamalanga ube nayo inhlitiyo yekuthi njengaloku babe wami angithuma ake sengifake matubane ake sengigijime angisukusho nje ukuthi ngidawukwenda eminyakeni lothako ngiyawukwenda enyangeni ledako ake sengifunze kugijima ngigijinyiswe tindwa taNkulunkulu lafuna ukuthi ngitendele labanye sewuthini ke kugcineni uthi umikisele bomnakeno enkambo lomcabango ngabomnakabo bewungakasuki kuye Davide wafakwa ngubabe wakhe le direction Davide wayithola kubaba wakhe bebakuphe bomnakabo bebasembini Davide bekangekho kulembi bomnakabo bebabhekene nayo Davide bekangalwi nemafilisti bekangalwi naGoliath bomnakabo bebasembini kwangathi noma ngabe letindvo wena bewungete waba nenkinga ngato bewungete waba netidzingo tato kepha uNkulunkulu afake umcabango ngebantfu labasembini yebo awunato leto tidzingo kepha kwangathi uNkulunkulu angakupha bantfu labadzinga umthandazo wakho lamhla kumbe labadzinga lusito lwakho etimalini kumbe labadzinga isikhathi sakho kumbe labadzinga buso bakho nje kumbe labadzinga bukhona bakho Davide wavuka anemcabango wakhe kepha wamvumela babe ukuthi akehlule imicabango nemaplane akhe ngeliplane labekanalo babe wakhe. Budlelwane bakho naNkulunkulu ake bukuthume. Budlelwane bakho naNkulunkulu ake bukwende wende tindwa letiphathe kako. Lota uthi ungatenda sengiyamcabanga Davida sabuyisela umbiko kubaba wakhe athi babe sengwendile bewungithume kona. Kwangathi kuthula kwakho lamhla bekungachamuka lapho ekuthenini ukwendile babe wakho labe kafuna ukuthi ukwende. Luthumo alube kuye Nkulunkulu wethu. Amen.